que cai. Oh, no, li vai. Wahine ili ke, hika poli o molokai no kaheke. Nivale no, na waile leuka, ohina, oha, omopoloa. Na waikon, ikaulu vehi vehi, oka malo, ika mali. Makikai, oho no li vai. Wahine ili ke, hika poli o molokai no kaheke. Nani wale no, ka aina halava, home, pooki paka malihini. Aina uve, ika noe ahi ahi, ua lawe mai, ika makani poolua. Makikai, oho no li vai. Wahine ili ke, hika poli o molokai no kaheke. Nani wale no, ka aina halava, home, hooki paka malini. Aina uve, ika noe ahi ahi, ua lawe mai, ika makani hoolua. Makikai, oho no li vai. Wahine ili ke, hika poli o molokai no kaheke.